adofunu menenso yeda oba dia sese wa ma wasa ma ye bre fofro se yemra na ye memenda suku adusua ye yempese pese mu otro ni mu na ye hunu nyakopon ahyede ne na kwan ye sa edibre mu biu na bosome miensa ya etwa mu ni nyina no ye ba mu nchen a ibesua ade efa ekwan ya ye befa so anya nanfo ama onyakopon ose chefa udie wo mu ana se edwumade a ese wode wo hu ehimu yesua ade esade sua ne nyina abanawie ye ye hye kota foforo ase a eye bosome miensa a ye edi yanim nkopem se afi beko na wie ye eno no yafa adesua no de ama ye se entetie ye ka se entetie a eye de ba ade enu anom ba gye de se se ne bible no ka no wo osenkafo nguma no proverbs 18 kro yimu edu no ose ose nyansem fiti ase ene yehua suru no konkon no ni nu hunim de ene entiase se wohwe sa nyitrosem ya e kireyen se se obi pese onya nyansa obi pese onya ntiase a obi pese onya hunmu a efiri onyakopon kon a ho na eba se ne James muma no eka no ema ye no pepepe ye no nti ye behwe ntitie mu wan na ntitie firi nko ntitie be no onyakopon pese me no mienu ye nya ye no ehu adesua na saa kotere nso ye besua nti mempanifo yi saa wo menchan ye menu adwo na sasante na wo mensani fa super yi opanyi otoaso no eye osofo Isaac Bafo Jamra afi opanyi Peter Kusi ena etoaso ena opanyi Samson Kwenu enso etoaso a wo ye ntem ne ye maami a okenkan ya kenkan sem no ma ye dabia no eye ye maami Elizabeth Owusu ekenkan ya kenkan sem ma ye pekopa ye nuanu ma omo wo ye computer na chi no mu chinchin ye fimbe ye nua reche bonsu e wo ho e na afi nso ye nua kwadwo asiama enso e ka ho bie enu nti mesre na afi opanyi kusi ade anim e wo mpae bom na ye wi a ye wi ye wura adesua nemu
me mo mpae enyumre nya me wo ma ye da wase bio da wase pa wo hwe se pa ne bambos nko
en
so bo sumi mi ensan ade asa free room
amen
Yasem
una. Amen. Adesua ye ka ho asem ya ye sa adesua fantetie ho adesua din ka pa no wato din edin tromu ntetie edin tromu ntetie nka bosem no ye hunu ojobu muma no eti aduasa nsianimu adionu mienu ose hwe onyakopon di nsumi mu adekese wan ne ochrechrefo se ono tanka bosem wei eye nka bosem a ye begina so na afi yesua na otwi a edi nkan adesua no ye no nti mesre ma badwafo no na yahwe mu nianimu no se enchrese bi oho ne nsem bi oho a ye pese ye tase ye firi ho a ansa ne akọ nianu na poso pa Pasa.
Yo, ene, sawe, adesua ne tifia semno a, ose edin tru no mu entity e. A e kire se, tukua edika no, edin tru mu, ena e hye ase e. Na, enka abosemo no nso, e ka se, yo wadamfo, Elihud, ana Elihu, ena o ka se hwe. Onyankopon edi ne tumi mu asenkese fine na oyɛ ɔkyerɛkyerɛfo sɛ ɔno na Elihu ɛda no edi sɛ ɔkyerɛkyerɛfo bi ɛnte sɛ onyankopon na obi ani hɔ a ɔtumi nso sɛ onyankopon nyame ɔtumi bi sɛ ɔno ɛne bɔ ade nyinaa ɛna onyankopon nso ne di kan ɛkyerɛkyerɛyɛ bi sɛ ɔno ne bɔ onipa didi enkan enti se ode toto adesuen ho a ana de na wotwe ya dwendwene ho no a opese ye twe ya dwene si suku a edi kan eso se eyo onyankopon no ana ye ni suku ena ebio nso ono ane obo ade esuafo a edi kan a onyame chekere wo mo no eye adam ene hawa
Amen. Opa yiku si.
Oh, na chese. Ye kamba ya biya. Ye jinti tiye di kaya paha. Na chese ye edi intro.
Okay. Raspa. Opa yiku ene biyo ho.
Ya kakap ndi kan wa chese. Chese se entity ya pa pebi bi free baby ya ba. Ifri u nyanko pon ho.
Okay, ye ntimi yi onyakopon firim sɛne mpanimfo no aka no. Na ɛno mu ɛbɛboa yɛ paa nti sɛne onyakopon na yɛ kyerɛkyerɛ ni dia na kyɛsɛ wo bɛbɛn. Wa me dia na emu ohu. Okay, Pastor, yes I'm not suku. Yɛ hwɛ suku a ɛdi nkan no. Nti ɛbɛba mama akenkan Genesis nwoma no etimienu. Yimu ɛnso kɔpɛ nkrɔ no. Na afei wɔ hwɛ akɔ etidunum yimu dunum no. Akɔpɛ madunum yɛnsa no nso na yɛhwɛ asɛm wɔ hɔ.
Ainti Awurade asɛm. Na Awurade Nyankopɔn de fam dɔte anwene onipa. Na ohu nkwa ho megu ne hwenem. Na onipa yɛ ɔkra te asefoɔ. Na Awurade Nyankopɔn yɛ ɔturo bi wɔ Eden na ɛwɔ apuei fam. Na ɔde onipa a ɔnwene no no tena hɔ. Na Awurade Nyankopɔn ma nnua ahodoɔ nyinaa wɔ hwɛ a ɛɛfɛ. Na ɛyɛ sɛ wɔdie fifiri asase no so. Ne nkwa dua a ɛsi turo no mfimfini. Ne papa ene bɔne ho nimdie dua na asuo bi famcho mekonyi chemu dunum no na Awurade Nyankopɔn de onipa no kodua edi ntrum se onno na onwe ho na Awurade Nyankopɔn se onipa no se trum ha nua nyinaa dibi na papa ne bɔne ho nimdie dua no de ni firi se da wo bedi bie no wo na obewuo na Awurade Nyankopɔn ka se enye se onipa nkotena Mayo no nsa so obo afo mama no na Awurade Nyankopɔn de dɔte anwene wiram adoma nyinaa na ewiem no ma nyinaa to de won ba onipa no nkyɛn sɛ obehunu sɛ de obɛfrɛ won na de onipa de frɛ abɔde a ɛte ase bia no ɛno ani ne din na onipa toto ntɔtebo nyinaa na ewiem no ma ne wiram adoma nyinaa din nanso onipa de wanyane nsa so obo afo ama no na Awurade Nyankopɔn ma na hɔto onipa no so na ɔdae na oyi ne mpadeɛ mu baako na ɔde nam tua anan mu na Awurade Nyankopɔn de mpadeɛ a oyi firi onipa no mu no yɛ ɔbaa na ɔde ne brɛ onipa no na onipa no kaa sɛ afei me nnompe mu dompe ne me honam mu nam nie oyi na ɔbɛfrɛ na ɔbaa ɛfiri sɛ ɔbɛma mu na oyi no firiɛ amen
amen Pastor yɛnhwɛ ansa na nipa bɛhwe aseɛ no na adesua no te sɛn anaasɛ ntete a yɛka ho asɛm no na ɛte sɛn
sɛ yɛka suku a ɛdi kan no a na ɛna ɛwohwɛ sɛdeɛ yɛn yɛkɔ yɛ suku no a ɛyɛ soronko koraa suku a ɛdi kan no sɛdeɛ akenkansɛm no ɛde maa yɛn no ɛsi wɔ Eden turo mu ɛhɔ ɛna onyankopɔn no ayɛ kyerɛkyerɛfoɔ nipa a wabɔ no no a wɔyɛ Adam. Ɔkyerɛkyerɛ no no ebi ne sɛ ɔma no kwan ama ade a wabɔ no Adam ɛna ɛtoto edini. Nkyerɛkyerɛ no ebi ɛne sɛ ɔde adwuma ɛhyɛ ne nsa yɛ a ɔyɔ ɔse ɔde ne kodua a ɛredi nturo mu hɔ sɛ monnɔ hɔ na monwe hɔ adwuma a onyame de ma a onipa no na ɛyɛ asɛdeɛ na obinom nso bɛka no asodeɛ bi a na nyɛ ɔbrɛ ne yaw asodie ɛyɛ kwan a onyame fa so de anigye abrɛ onipa sɛdeɛ yɛka ne sɛ obi adwuma yi mu no ɛnyɛ yɛse there is dignity in labour kyɛ sɛ obi a ɔte hɔ a ɔde ne nsa yɛ adwuma anaa ɔreyɛ biribie no ne die anaa animonyam soronko bi wɔ mu onyame nsan atete no no wohwɛ a wɔde ɔyere a wɔyɛ ma a ɔbɛrima no sie no kakra osii sɛ ɔtoto mmoadoma nyinaa wɔn mo baa bɛɛnu no edini na adam ehu sɛ ɔno nko adeɛ asɛ wayɛ ankonam ɛna ansan na onyame bɛyi ne yere ɛde ama no wɔn nyinaa ɛdɛ adi sɛ saa suku a yɛreka ho asɛm yi na ɛyɛ suku soronko koraa sɛdeɛ yɛhu no ɛnɛ no nanso no emu mfasoɔ ne sɛdeɛ na emu dɔ no yɛntumi mfa ɛnɛ koraa suku ntoto ho ebisɛ onyankopɔn no ana na egyina suku no ɛyɛ suku no enyina soɔ ɛne ne ne farebae nyinaa
daase paa mimusa ɔpanyin kwenu mpatsɔ mimusa asɛ sɛ wohwɛ a ade nti na onyankopɔn ɛtwɛn yaa na wɔamɔ eve prɛko na ɔtwɛn yaa akyire ansa na wobɛbɔ eve ama adam
adwene mu no sɛ ɛbɛyɛ a adam bɛhu sum a Eve is some bow effa. Says any panel ending in China, who unconamo ye ewinimo. But a bread ni panel bear mo numuno. And into the mouth, oh, my uncle Fanny, and Niji wouldn't know what I can say. You weenie, we don't pay mo, it don't pay nimi hunamo, unam a jesse eddy, and Niji as unco, a brand sebaya, who be who send you busy and no ananti.
Amen, amen. Okay, yeah, Ojuna Jona.
I come when they say. Mani hunya ayonko fanka sanka sa hunya.
Yo. Yes.
Okay. Vas afin suno unyankupon esa ema omu ebre anase men kan se time. Dintia, dear badi suya na nu nyankupon pese obu suya e fri ebre mu.
Se on se ebre nu ye bra na omene unyankupon ankasa e di enche mu. Se ye kanse ayonko fa ubetimi adwene ho se oni obi ewa yonkofa nanso muni bra modishia edi enkomo enti tese wo hwa adebonu amukura no onyame sheda ede asoriyo anase a sanctuary ewura adebonu emu aye donhwere du nu nan a o sheda ene ne ma no ebishia na nye se eda no yet don't read you no nine unqua. And so debia na oni womo isia kusi se bone eba na etete unyanko pone na bodye entemu wo da yonko fa nanka omu ewono.
That's on the aspach se yen timini unyanko pon ana ubiya nya yonko fa abra ibi ye bre frimu. Se bre unya bre ema adprono na aboa ama wetime ne na yonkofa no emu ayedempa onya jona smemra ne yenhwe o se ebra ekoso na no bibi bewura mu anigie nsemu ad pastor church onyakopon na ne kirekire mu okinka genesis a ensuo efa garden ni mu onya miesiesie bia ni nyina ne omom hia omude benya omu ntite ni nyina onyakopon e dia mom nanso no eseye de ne ma ne seye
eda me do ase se oje ase dia wo kan o me hu se sa ne ma nyankopon ye ni nyina e ma o mu adisuade e fa wiase o mu wiase ya nyankopon ye ma o na afi nsusu e ma o mu hu ana se o mu nyadisuade bi fa wo mbofo no hu e na afi nsusu nyankopon e ma won fa hu die se sa bre nu mu no na o mu wo ma hoto ana se o mu ankasa e wo pe a o mu die bibia ese bibia anche omo so padade a ke areho sembae ne se bra obonsam baaye no ade nyankopon boy e o kan se eya de pa no bonsam e de enchirechire foforo ye de be e bai isan se bra o baaye no obebisa se enuaba na e wo ho no nyankopon amom anase enua e wo tru mu ho no nyankopon amom kwan se omu ni bia na e mo ba no to aso kan se ane nemum ba ku bi de wakache wa muse momu nibi. Adi ya bonsam eye enise. Wakache re enise. Anasa wa wano diwaka enise. Debi. Temudibia.
Wede minchu wano. Yan kinka yifri Bible ni muni yanche. Genesis 18 yensani. Yimuba kukopi misi ya na mama. Na yanche.
Na owoye eniti eche ure mwaduma. Uradi nyankupo yu owoye na. Na wakache re obano se. Amparo nyankupo waka se. Muni nitro muhe nye nyina ebi. Na oba no ka kire owo no se tro mu hanu aba no ye dibi na nsu due si tro no finfin no aba de onyankopon aka se unni bi nso mu mfa mu nsa nka na mu anwu na owo no ka kire oba no se enye wuo na mbawuo onyankopon nim se da mu be dibi no wani bebue na mo ye se onyankopon huru papa ne bone amen
amen. Mi ni ayanhwe nsem no na yenhwe nyoma yensu yebetimi asua frimu nsem a oba no ka kire wo no ene nsem no a wo no so dane no e de ma no
ani nti se ye ti akin kan nsem no a wo no de na de asem na bai ani nti asem a mfa nse teacher ni no a oye nyankopon no enkyerekyere ode ma omo mfiti ase ye no bonsam susu bai no anaso onam wo so be kan se san kyerekyere no nye esan se aduaba no odi ma o mo no ka kire o mo se aduaba no mu di anyu owuo e no mbewuo bra nyankopon so so aka se o mo bewu eninti owo no san kan bi mu se omudi a nye owo no mbe wu nemu omani bi omani mum ne be de ben ebe bie ama o ma san aye se onyankopon no ankasa ankasa na kire se e ha no omama owo na ma nyankopon adi ntro ha ana ono no de different teachings ana se nkyerekyere foforo ye de ben e ma wo mu e ma oba ne ye de ben e di akire nti bra oba ne di akire no ohun se aduaba na efe ọtibidi ya nampaniampa edo omukọ ọha ufufu nti me debesi ha na
okay ya e opaji kusi yenhwe ewe nso nkomo no a eyi ekọso no ọse enye wupa na obewu ma mmusa se ne no se kristofu opi gidi se uwu abekọ heaven na omo ne bu nsamu ya adwana na uwu ya na akọ heaven na se ukọ bu nsam jem. Is that concept good? Every opportunity to say, "Now, Pastor, will be able to answer that question." No?
Well,
uh-huh.
I say, I don't know what can say. Obi Urem.
Mm-hmm.
A brand new dikanya obi de asem fofro abi try unyankopong edimo. I don't know. Now, obunzambi Urem ono. Baby anenka. Je say ye any asumuji any anidi ono. Ewana. Or how, or time, any echinidye ebe mu. Asma obonsam edibe tu ifu tirimu ono. Eneyi edasoda adasan etirimu. Se unipe uya no uwe. Wabra Bible kanu pein se. Tobi e uya. Ejomu oha edu ya nai ensia. Frinti mu miensa nina ya konsi. Uniche fembia wadi yeyena sasi subye biu. Onyame kasa no na ese de ye ho etoso obi wu a kofri mu no a wo meye kase nkotena heaven ya wo hweye ana o chinchini na wo chira nkrofo bible se okwasama na do ni nasa e wa asase so nti di a chire bia ye de ye ho betoso bia ye free obonsam a botai ni se opese odi wiya ya dwene de be ya yenti onyankopon yenti onyankopon a ohawa efri adam penso wo manti onyankopon ba ye no no bi na ebetoye
amen
e ona mpese mde kakrai kan wo se on se inde no onyame enam ne chrosem so ene etetie o ma ye entetie ene nti ye wo se ehweye se ye mo bi medada ye enyi adwene mfri ne onyame aka ne ho isan se so ohwe ni onyame ka kire adam ne nire no a na onyame ma o mntetie papa enso okuti o no no o no twi o ma dwene firi di onyame aka ne so e ma ne koye boni nti ne o se ya hwiye pa se enipa bebre timika se kire se me enye no kure e se ye history nkrofo bi amamre hu hia ense se ye gye safo ne die ense se ye si ya dwene pi na ye gye ni onyame aka no etum ne ye de ye adwuma e ba sa no a na ye siti ama onyame
amen opanyi
ya ka kram de ka ho ese etwin adwene san ko yen kai bo se mo se okirekire ni bia ni ho a ote se onyankopon eno nti no se ye wo bia se se tie no a ese se ye tie di onyankopon e ka no chin se ye betie di nipa bia na nipa obia foforo bia edbeba na adam ni eve no en hu sa de no nsunsun ye ma tumia na onyankopon di ama wo mo so betimi ade apaw ni wo mo pe no omo ade kokko paw di e obonsam ade amuma ampawo yankopon adie no
amen amen okay
quick one eninti ohwe adisuana ase no a oka se adam ade omuye ni se o se wa mansua ade ni yi ana se ifa nhyeda nsua ade ni yi adisuana anyankopon de ma omu firi ase no wa nto ne bu ansua eninti na ma bonsam tim ye de ben e da ada no no eninti be kire yen se inyankopon di mayen bia no so ye to ye bo ye tie ni ye se de be ya konsam enfa adie bi ene ni se de ka se besiko ni koni ha han no ta se no e din no manfa na ada ya antwe ye fi be no
amen opanyi ya da wase pa de odi ba kire kire se Peter se si ye ti onyankopon mum se ye betie onipa ya da se pa mesa browse ye hwe ensem no akan e bia yakeka bi kekere de but ye hwe o se regular in cancer no onyame amomo ensem pote But Adam and Anase Hawa air cancer, Manasse or the Beatitel home, Yamsha also.
Yeah, and no, Emma, a year who say, Simon Yankupon air cancer Adam Eve. No, not just say, be beer, no, a bit from our year, Simon Yankupon can be so. Benny Bean, Ulu, and Amo, a bewu. But a bra, one only. Ubisa, I say, when you go on catch, you say, we need room head, you are Benny Bean. The Muaya, how are they, and I eve, a day, my any say, there be your son, when you go on catch. Name was see a bit me, did you have baby or happy, name Diab Noah, a sea, true moon film, fino, dear or see, young Fayensa and cat. Na ye ngu. Na snu nyankopo asemo aka se se da mo be dibi no. Owuo na mo ebewu. Enti ha no if e bre unyame nchide chira na wode ama wo mo no ase. Wa ama emu no a nyeduru. Se nyame se da mo be dibi no owuo na mo bewu. Ha na na oyira nkransem na na nyame e di ama no. Na
so me mre mu kakra.
Yosofu betima.
Me gidi se bia. And yet, if per se, or you run cransom, but over a beer a senua. Upon some names, what did be a befrem say? Mudibia, moo. There's a non quiet. Verse say, if you cry no from ya, say, you know, your cassa in Timin cassa direct, said the beer verbatim, say. A can of pepper, dear, but ye nim said ye, I say, Tre. Said ye, or bon some no archer, I say, no, and now one of kind or say, Mudibia, no, so now ye heard ye war or Daniel Seven Idia. Nay ye, or bon someone, they say, a honomonuano, Unyamia Casama, obi cassa, de Unyame, ah, said Udica, kind of our yaw church, therefore, it be near Treno. Ubi dane na no se entesa. Na ye ye ni pei. Ye ye se tremu ube unse nkrofo kasa sa di ye tiye. Wa bre ense se ye tiye womu. Ne if e tiye. Kusi se ekowye bebiya. Ekowye ye.
O if no o de ni diye bi te te honwa. Pese. Di o di te te honu so is equally dangerous. Aname buwa. Minfan se yebu bebi se obse ya. Half. And knowledge, you know, is dangerous. And the or no, or yeah, or say, ah, nyamis, oh, me and fire sacranca. And I bun some use, oh, debut, or a wupano de moon. Not just a mass of nanya, yan cranafi, nagin wine be brave. And when you see soon, yanko pan some noir, it is very important on our part. See, Mr. Yan ye. Na so be Daniel near. Am I yet me at every
year? You must have some yenny been free. You are putting down a young fan and sell your seven little paper. It's answered the old bear count, wouldn't baby.
Yeah, that's a part. Young to us, open you who see Namis Amra, where be you? Nyoma Unyankupon de Ma Adam and Eve. Nyoma Fefe Ninche, Chira would Unyankupon de Ma, almost Omohreno. Unyame Pamu Mufri, it be true. A bed then I answer at me as I can, sir. No man of you.
You mean me that's it. That's it. I'm saying, what the Kai act? What the Kai act can home answer? And until a beer, my name can some me. In Kai, we are not maybe at my 12
years. Mama can can petrol go my toss me in on a tea bark with you, mummy and sack up him to barcono. Am I?
Said, dear, ni young coupon for my whore, then didn't know my a fan qua. Enu onyam sompa hu nyina acha yen de onam animu onyam ne mani yoso afreyen no ehu nim die mu enu nsusu na onam acha yen bosha esusu akase akase a ne bo edin na se mo anya adwane akono mu pra ewo wiase a mo afa yenum su enyanyankopon su nu bi ye enti na mo nsu momomode nyina emfa nka hu na mo nkyere mu gidie no mu mani yo. Ni manu yo no mu nim die. Ni nim die no mu ani da ho. Ye ni da ho no mu boaseto. Ni boaseto no mu onyamsompa. Ni onyamsompa no mu onuado. Ni onuado no mu odo amapa. Ase ye no wo mu. Na edo so a, emma mu nye ni hafo. anyone I want so abba ye radi Yesu Kristo unim di FM. If we say, ye no upon only ye uni frenny, then a near nyam in hunach radie, nan vire a free ni bonnier, quiet that than a ho ho. Enti enyanum, enti momanyanum, momo ma din sham of frenum mu ye din, I say, moyo ye no ma munsun tida, a sa na oba mamma quine abro so akwayen. A rare day, I didn't quite yes to Christ to die in you. Amen.
Amen.
My music, it does far. Oh, sir, meaning a dear old canoe. The old shirt, Adam, and any who came here, a penny for the canoe. Oh, sir, on your main ball and tear beer at the mamma come out. No, in your main one, and net a bat at one dear day, and near me, the bomb, a moment ya and tear pa. Now, once you go squeeze. Ya di bibi ma wo school na se wa ni school ni se yeso wa ya pamu free school mu hono ibo okra etimi e katro se school ni ensi mu bio ene ade ade nti enkita hu di anka woni wa teacher fo ana se wo chechire ni nyana sabre na ehwere wo tabi na to adam ene ye maami if ena mu se wo mu ko tie nkyerekyere foforo na mu ko di akire ni nti no enti tie bia ne nko nyame aya mu mu kama kama ene edi ntrum ne ehwere wo mu na nya no nko ambo Nkita hu dia no nyame no omo no eno nso ye debe ifiri ho no na bibia ansan eni daso ho enam Yesu Kristo nti eno nti sa sambre no me no mie no no se ye ye nyankopon achidifoi se ye ye identity ye pa na afi ye ni sitie eni ahofama ema ye nyankopon a ye betimi ye nsa betimi aka ye ni nkita hu die a na one Adam ni if e won afen so ye de empire bo ene o som ene o nyame asem sua e di animu a ene so bebo ene ne anya enkita ho die na Yesu Kristo nti no ene da so kese ye won se ah Yesu Kristo adoma bo de wa ba be ya maye ene di ogusu eye maye no o de dan kwa ene da so ene foforo ye no e de amaye ene nti ahun se Yesu Kristo mu no ye won nyame bi betimi aboye na fe foforo ye ana se ne ye hre ye ne ye nsaka e bi no ke bo se in ya gidie ani mani ye ani nimdie ani ani da ho ne boase tone de keka ho no a eno ebe boaye ne ani yankopon no be se yankita ho dia enka ne na nka adam me eve ho no ensa betimi asa
amen opanyi
ya kakra me de ka ho ne se se ohwe nimdie na ebo ho no a owo no ye na dwen se obase sanimdie yankopon epe se wode ema no ya brisu no ye wonim dia hoduo pia e koso a emu bia betimi akwa koto se nim die no enye die yankopon adi e maye no ndie kire se ne ye tie bia no se ye hwe ye ahwiye se be ya betimi afa ne beboa ye ne yankopon ayonkofa sa restoration ya yankopon pasi ye sa enka no e betimi asenya twi akọ back to Eden.
Okay, that's papa pastor me musa na ye hwe enti de na benifo emienu ken no kire se nimdie pa be anase ntete pa pe na na onyankopon pese adam ne hawa nya ene no akohia se yenso no odi sa ntete no ema ye back
on se ebia nimdie a odi kan se odi ma wo mo se nipa ade ehunyina abetu onyankopon eso no eboye ene nso se de anuanom adika aka ne impo edin trum ho no ano ohwe Genesis etimi ensanche mu dunum no a onyame tin ho se akwanya bi ewo ho na akwanya ewo ho ne se nimedia enka na esiesi ana se bema ye ne onyankopon ayonkofa no mu aye dine no a eboye no de eska se enkwanje ana se onyamsom ana sukua ene yo se wo hono ese suku a edimu bia ne nimdia ye papa bia no atwe adwene kosi ye ne onyankopon ayonkofa no eso na emu ye dine se de onua no ekan ye no se Peter se ya twede ofrigidie na akomaniye ofrimaniye na akonimdie nimdie no mu na e frokosa kosi se ebe kwa kosi onuado ene odo amapa
ene odo amapa no agape no firi onyankopon
ah ese onyankopon na ye odo ti so bi sha se odo a aye so se onyankopon
amen amen that is so powerful now me musa question way quick answer na ye di addition nyina enche bia na ye di yawada de no eto aso na ye di asi but me musa o say adenti na e ehuma yen se ye beto onyankopon asem so atua adenti na ehuma ye pa sa. Yes.
Sir, I dear by conversation is soon say, Bra, there nanum Adam, if you at all, when Yanko Ponsam so. And Penny and Pau Castle, umbeu. Won a dear, or moody, dear Bano, or moon who knew well, but the D and Naka Crabino, who will numper. Ain't he mean any tear well, Muni, sir? Yet in your mere sense of etching ya, a woon ye be
woon. That's a panty, just say. Odi onyame hwehwe ne se ye di akoma nyina ani adwiri nyina abedo ewrade ye nyankopon na ye enkwaje ebeye ndia fi se ekrom ho na the fruit of life we see ho the tree of life
yeah.
Ah na e se omudi enya
me ka kakra bi atwa mu a on se bible se o se ye ti onyankopon asem so atua e de na beto ye bible se ojije ntwie ana akwasea e na odwene se onyankopon bia enye de be eniho enti se bible akasa ade a se onipa eyi onyame firi na dwene mu ana ote onyankopon asem so atua se onye one onye nipa bio
esum
esum aduru no ne ho ni mfaso se e pese e ho ba mfaso a se ye no onyame eye baako
da se pa mama kenkan akenkan se we ma o Peter enwoma etoso mi nu eti mienu nu chimu ba akokopem edunso nu na eno nso afi yenhwe feldifo anase tumidie ho feldifo enso eho asem kakra
yeyi mu
na edifo atrofo enso wo manu mu sede achechirefo atrofo beba mu mu nso won na ode osaye fekusem beba abeshe mu na wapa urade a woto won na oji won numpo na wode osaye a eba ntentem aba won ahoso na bebre bedi won ahohwisem no achi na wonti wobeka nokre kwan no hunsamone na wona manibre so de na ada asem bepe mo humfaso won na efritite wate mu ontwentwase na won saye ntonko
acho yenko entitemu e nwotwe no
na dia onipatre ne no tena won mu hunu ye na ote ye no mrato nwuma no ye ne kratene ne na yaya de dan nyina ewrade nim sa de obeyi won a wode fere som no afri sohwem na oma watwe won a wantena so ede won si atemoda nititre no won a wodi hona makire efin ho akono mu na wote tumedi atua oye ne edimfo ahopefo won hom popo se obeka ni monyam hunsamone nanso abofo a owa ahoden ni tumi a eso no enkansamone mu won aten ewrade anim na yenum de wote se mo a woni adwene a won su ni se wawo won se won kire won se won wokan de woni mu hunsamone obese won wa won se yim na obenya de entene so akatua ye obu no anigye ene da ahoshu asetena oyenkekaye ne dem wode won apempen tie bo ahoshu nanso na woni mu didi pamcho medisia
okay da asepa mama ene nti yenhwe eno nso tumedie ho feldifo ahodo a eyine ka oka oman mu nsem na ye wi a ye de abetoto ebia de koso wo hawa ene nikunu entem no pacho hwana ebesha asia man
bia me kakra oka edifo atrofo eho asem o se wo mo a o mo esan ye wo mo a ete umidie so atua a e kire se ade bia ni wiase a ehu se obi a obefre no ho se dini odini ni obi a wate asem a onyankopon aka na wo ka asem no pepepe se de onyame aka ede a kire onyame nkrofo o ka se saa difo no ya atrofo a not to say a BBS, ye hwenny, in tieno, ye tie ubia, as I say ye tieno, say a small wall cano, unyankopon en aka, et a sa, said ye a dead duo, unyankopon, a trossim. And tis I say a grinny, a tro di for a barbed worker. Or so almost tea to me, dear so a chia. A chess a warmer tea union coupon or so a chia.
Do your church for penny a seminal.
Inti a neno, a ma sa a tron in tino. A see a batacari a dos on tiam yam hunu cremu papa. A my yam hunu a trotter chef for papa. And a yam hunu a chef for bonny. Inti a ne be crap as any and ye ain't you be a. Said the old man penny, my arm, my best to the jumble. Now, ain't he? But only a me to ye for say, and say, ye are ye. Say, or can't ready for who are some dear ye. No, or can't say, there been so why ye papa, as I say, we a chirac one said the Hebrew for humano, and the man said, ye nim penny foa, or more a cow in young coupon, or to ye fool, young coupon, some young girl, my bravo. Na ye hwe se de ko wie wo mo na ye nsua wo mo e se ye wa kanifo bi wo a wo me betimi ahwe wo mo esua wo mo ko se mo hwe me na mo nsua me se de me hwe Kristo na me sua no no se ye fa no sa kwa no so e betimi a me ye de hye ato a kyerekyerefo bɔne a wo te onyankopɔn tumi so atua no ene papa a wo mo se onyankopɔn asɛm so bia
amen opanye kwe
yeah. Inti se ye ka tumidia na te se tumidie mu tumidie no e ye onyankopon
okay
enu nti ye nso a kristofu ya ye tie ana ye di onyankopon achi no achi se se ye tina sembia so atua na te se ayeti se de Eve ene Adam nyankopon ma wo mu clear command se se aduaba we mu mfamo ensa enka na wo ma nti onyankopon no mu di wo mu nsa e kan no so ye yesa na te se Yesu ye ti tumidi esu etua ya na yesu ya hwe wo
amen yes
and inti ye e pa tre nyina ne se ye be su ti amenyankopon so se yo nyame ye nyina na ye ye betimi aboa omo wo ma sitem no ye ma wo mo ade san se bo ma nye su ti amenyankopon ti no omo hu ye no omo akoti ye ani di onyankopon se sa ma omo no e bo ebra And no so din sun sun so born in a head a bed. And inti, I was say, ye yes suti men yan coupon. Yan yes suti na ye tieti and chen chen em mania. Or how near say ye never buy and so.
That's a far.
Ya, I'm say ye sheer entity a far unyame as him. Nunti ye Christo so moon titiano. Or say ye sheer say. Ye be ya a do boo any a neat ye. Ebe ma titiri wo mo mu di ye so it is say asofo ya so mpanimfo anyone akikan empo aman mpanimfo say ya nsua sade ye no a onse say tumi ni nyina nyame ni di sisi ho nti onyame pese ye kristo sumu na mo ntu ntitiye mo no ese se ye di anidie ni obuo e ma sa tumi no nyina
amen
amen sa tumi di no enso di ni di
me nyame
na wo be gyna onyankopon asem so Bread do a obi di onyamia semina e kasa na ye no kwasam dia e. Enye sa ane no a tredi for me a sofo na me kasa meti ya die gusu ene ade no eno nye no kre obi antimi nte ya die gusu wa bra nyame enka na sa
amen enji ye basa ye da sa pa nuanom se ne ye di nkan aka no e di ntro mu ena suku no shase e no ho adesua na yesua yi ni ba ko makwo onyakopo ye bibia pepepe fefefe ne kwaso ne kwaso ono ankasa se ne yobu nguma ne kan na na oye ochirechire ni enso nipa pao se ye ntie no nemu ye beti obi foforo ene ene na eno nso enye eyi papa ntie enso ye na ibrahim no se ne opanyi kwe nu kan no ye 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 onyakopo ma no de ye ye ayi nim no no ose minwa ni me na otie ne enso ene mpenfo ye di adisho ni nyina e ba na wie ye enti tofa bo no kura ene se minu Jonas me sha se fro so 1 minute
e da me da se biem and the american say don say entity no egu ahodo mienu ye wo wiase entity ye ene ye onyame mu entity ye ye obeku nyame entity ye no eyo how e no de ba ne so eninti ne ye wiase ya ye po onyankopon hyehye ne yamfa ne hyehye nye adwuma ene o how a ye eninti ebra so se e san hwehwe tete atempon no na betimi aboa ne yenya.
Amen, amen. Obanye kusi
yo de me kakra me kan se ye nsoso ye Kristo sumu tete ye no ose se ye sua se de ebesi mi asi e so he anokwan. Now, if you see us, do you go from a boy? Where you free and so him, now if you what it is, and someone Peter Eka, ah, a day a so many a man near Bano. A boy, I could call me up here for his annual.
That's a power when you
could, Miss Rodier, may kind of say a choir. If I didn't, if you young upon so a bar as one, say, would it be a bunny beer? Mubaye ti se onyankopon na mahunu nyansa ehu papa ne bone mu ensunsuye se ya nhwe ya de ya baye adwen sye pese ye kosro ye ti se nyankopon ehu nyansa na sa kwan so no be ma ye fi onyankopon ye no kure no ha me akodi adefedefe asem achi.
Amen, amen. So powerful, pastor.
And kabosma or they may be seen any moon, some pan or cotton, and a person. A king agent is to say, Ronacy, Nyan Sam Fitians, yet, and near Radis Road. A crown crony no honey, my dear, and near a moon. And he say a penyan, sir, a humble bamfa saw a mayonnaire. And I say, Obia, a boon, young copper, a kind Radis Road, or a boon. Now fear can say, Cronkroni honim dia. There's a we are seeing him dia penning in answer, being so when you may ye can see it. They say, ye tin. It will be our person who chance, I be aye, an Indian trassoir, that any animal the Akanade or say ye. Adam, any neere, Indian trassoir, mokope, ye could see a bon salmon, any and they perceive in yasum dia. I see a tear radius or any we are saying. Or say, the dinner chair, yen and tissue.
Amen, amen. Abeja for your dabbing in our massy pass, and then swab away. Am I ya this year? It didn't car crow a fat entity a hono, a dinning in our baby yet. I don't for them. Then ye shall say no so for the car a car yen. Entity be a say ye we are simon to you. Say ye a crystal monte to you. Ah, I'm for one me a radi is crystal no. And yen to papa. Rono se so nya so wonye wiase anyo manyina so nya tete ni nyina na so hwere okra o se mfaso be ene wo so de e be ma me no mi elu anya mfaso ni se ye beten Awurade Yesu Kristo mu na ye nya ne mu tete ye na o se obiara minti obehwere ne kra no obenya no obenya ne enkwa foforo na obiara ono de obe poma sem no de o se da owo ena eda ho ma oni no ene nti ye bompa ye se ye nyina ebetena Awurade nase na ne muntete ye de nkwa ba no odebema menu umienu onyame nhira wo ene nso ye se o se like ye page na share ma afoforo na afoforo emfa so enya entete ye ni bi wo ye sa entete a dwumadie ena o ye no pass abajo hira so ema ye
ofuno ma ye mo paye ye ho a edwase se esu ku a ne ye ni abre ye ho a ye tempente nkwa koi o na o sha ase ye I know what church for penny will be on church, said that. And church say woda. Yes, I was assuming me and saying, Enco, a vieno. Now, your brave wants to say, Debia, they want a debarber to talk, was some
on the Indian man.
Ye Ephraim, she's also was some, and now, dear my, say, and ye, ye nasa cania, and ye quine so high.
Man.
Obia wedi obonsam echire na oda obonsam pochire bi muno. Esra o say you know every sama ne hunu ne.
Amen.
Bravo power so. Ani na yimba kwa so.
Say